Ehwefoɔ ɛba yɛakenkan kaseɛbɔ yi so na deɛ bɛtɔ yɛanim ne sɛ ɔsɔfoɔ a saa mmere ɔwɔ America brɛkyimem ɔyɛ Ghanani sɔfoɔ a ɔdi ne sɔfo kronkron na yɛnim deɛ firi soro ɛbaayɛ afei deɛ teɛ ne sɛ ɔsɔfo yi na ɔde ɛtuo abɔ ne yere ama saa mmere wɔkum ne yere fomfram asɛm ɛyɛ awerɛhosɛm yie paa ɛno mu ne ɛde aso toto fam na nnipa pii no nkora ɛka sɛ ei na ɛde ade na ɔsɔfo yi ne yere ayɛ no a ɔnti no wɔwatumi atwe tuo ana watimi di abɔ ne yere ku no ebi susu sɛ adɛi ne yere no akɔkɔfa mpena anaa ebi susu sɛ adɛi wafa ɔsɔfo yi sika anaa ebi susu sɛ ɛdeɛ na ɛkɔ so nti a adwene pɛ kora no hohom bɛɛ ne bowuro asɔfo yi mu na nam so na wɔtumi de saa awudisɛm yi abufusɛm yi ɛhyee ne mu ɛma wokum ne were ato atwene korakorakorakorakora na nom ɛna Ghanafoɔ bebree no ankasa ɛdi ho abobo ɛkɛ saa mmere deɛ ayɛ awerɛhosɛm yie papapapapapapa nsɛm a Ghanafoɔ ne abusuafoɔ ɛdi a wono kɛ sɛ ɛso yie paa ɛnom na adomfoɔ bi nso ne nnipa binom bebree no ɛnso ɛde ɛna sɛ wɔde nsɛm bi ɛtu ani mɛfa ɔba yɛ kum no ho no sɛ saa ba yi mpo no kɛ sɛ ɔgu ahoboa so a sɛ bɛnkyɛ biara no ɔbɛfa n'abusuafoɔ ɛdom akɔ nanso no agya ɛsiane yaro a ɛte ate sɛ ɛbaa wiase no ne ɔhaw ne amanneɛ bebree no nti na akwantu ntumi nkɔ so no menom ɔka sɛ kɛ sɛ na kɛ sɛ ne nuanom ɔdomafoɔ ɔmo ɔdom akɔ atu kwan no nyinaa no na kɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔmɔtwentwɛn so kakra nanom ana saa mmerɛ mu gu ahoboa so gu ntiyɛ so a menom ɔka sɛ no yɛtumi akum ɔbɛyi ato atwene yayayaya nti mprɛprɛ menom ɔka sɛ abusua no ɛdi yaw papapapapapapa sɛ ade a atɔ mu ne deɛ infact ɔsɔfo yi ɔmomfa no ho nkyɛ ne da ɛfiri sɛ wate wɔ mo nso no mu paa mprempren ma no mɔka sɛ yi deɛ adɔfoɔ anuanom Ghanafoɔ kɛ sɛ ayɛ awerɛhosɛm yie papapapapa ɛde ama ɔbaa no n'abusua ne abusua ɔbaa no firi mu sɛ ade a sɔfo no atumi ayɛ no ɔmo adwene ho a ɔmo ntumi nte aseɛ ɔmo nnim sɛ ɛde ade paa na ɛbɛba sɔfo yi tirim ama no atwetuo paa de asi ɔba a ɔno ankasa ate sika ayɛ ne ho adeɛ a wɔne ne kɔ ɛne ne kɔ ɛne ne ba na wɔatumi ayɛ ne saa ade yi anyambra nsɛm yi no akoma abusua no kɛ sɛ ɔmo so ɔmo dwene ho a ɔmo nte aseɛ da ɔmo dwene ho a ɔmo nhunu bi a ne firi ne baabi a ɛkɔkɔ wie ɛna ɔmo nim ade korɔ pɔteɛ paa ne ɔmo ba no anaa ɔmo de hyeɛ no atumi de ayɛ ne kunu bɛm ɔsɔfo yi ama ɔsɔfo yi atumi atwe tuo asi ne yere so abɔ ne tuo sɛ pee di ma yaya atumi akum no firi ateasefoɔ asase so ɛnnɛ mprempren no wokasa yi no ɔbaa no ɔnti ɔnka ateasefoɔ ho bim nti mprempren no wokasa yi deɛ ɔbaa ne busuafoɔ onuamo ɛkisɛ ɔmo pai lai papapapapa nti yɛ yɛn nsa aka ɛno no sɛ adeɛ a aberante yɛ yie deɛ deɛ ɔmo hwɛ firi sɔfo no sɛ kwan bia so ɔmo gye ɔmo de hyeɛ no ɛde afiri ne nsam anaasɛ ɔmo de hyeɛ no atuo no ɔde abɔ no no ɔsɔfo yi nyane no mfom adeɛ ɛma ɔmo ɛfiri sɛ wate ɔmo nso no mo yie papapapapa nsɛm yi ɔdomfoɔ no nsɛm bi ɛbɛba to wia no ne kɛ sɛ busua no ɛdi yaw mprempren mu paa ɔmo di yaw ɛdi yaw ɛdi yaw papapapapa nanom ana saa mmere no busua no nnipa no bi a nka ɔmo no nso no ɔba nka ɛbɛfa ɔmo ade ɔmo atu kwan akɔ no mprempren mu nom no mɔka sɛ no ne kɛ sɛ ɔmo so nhu deɛ ɔmo nyɛ kɛ sɛ ɔmo adwene ho a ɔmo so mo nim adekodeɛ pɔteɛ paa ɛnam so ma ɔsɔfo yi tumi twe tuo de si ɔbaa yi so anaasɛ ɔdi ne saa anyambra nsɛm saa no ama ɔmo de hyia a nka saa mmere abusua no ani da no so no saa mmere yi ɔnte aseɛ nti ɛnɛ menom wokasa yi sisiyɛ no abusua no nso no abu afu sɛsɛ kwan biara so so ɔmo nsa ka sɔfo no deɛ a adeɛ a wɔde ayɛ ɔmo ma ɔmo nsorom ate no ɛneɛ deɛ bɛsi no ɛnyɛ ebesene nye kura nti mprempren mo nomo kasa yi ɛwɔ dwumadie so ne akenkan sɛm mi ɛso no mprempren no deɛ ɔma yɛ nteyɛ anaasɛ deɛ rumors ne nsɛm a ɛnenam ntokuro mantwea a anɛ yɛde brɛ mo dwumadie ne akenkan sɛm mi so no me nomo kasa yi no kɛ sɛ ɔmo tu sɛ biara sɛ kwan biara so ne mwenye mwenye sabitimi ya kan abranti ni binande waso mwenye ya no mwenye kumato ya mwenye sabitimi ya niti mpren mpren mde mwenye mwakase ya no abushinya obana ifrimo no in fact oma palai papapapa mwenye kwa paista ya biyebi no mwenye anasamere no na dofo nan fo bi so mo beno e chire se o sole anaisa e o sofu ayen komon e bufu nketengeti e kesa ye bufu nketengeti kesa en samne de aye bubrija en samnya sisi ewu nya basi ya ne kesi obi e kekan do pe obi e kan de nyina no sansisi mu yino so no e be koso ne de chire ne de munukuro no ade abre ahwefo atiefo momo chichi ne benche en samne de de tu en ahwefo enim ne se ko bai ko de tie nya ne se nko go ho boso a en prempremo no aja ko befa onuam ekɔ nenso no aja ewu die sɛde wosi adi umu no odi umu nya papa papa pam sɛ bonsam na bɔwura ne mu sɔfo no sɛ ntimi hu amamfo ɔkra ka sɛ o yɛmmo ka sɛ de kɛ sɛ bonsam na bɔwura ne mu ene bi sɛ nsɛm wo a mamfo ankɔ sɛ bonsam kɛ sɛ nsɛm no de ayɛ bɔbɔdwa obi e ka ne de enti samre no egusu edi nsɛm na chi ɛwɔ saa dwumadie mu akwan bɛ sukura de adwene edi susuye edi akwan na ba owura yi mu ɔsɔfo pon ɔsɔfo mu a emu ebinu susa da bi wɔnyɛ sɔfo kɛ sɛ ɔsɔfo pa de wontimi enkɔyɛ saa nyambara nsɛm ewi ebinu mu ka sɛ wɔnyɛ sɔfo papa ne nsɛm de kɛ sɛ mena mo ka sɛ obi e ka de ebisu ka sɛ de bi wɔnyɛ sɔfo na agya ɔman ho kwan akra na agya ɔbɔn sama bɔwura ne mu ɔno wɔntimi di saa
this is you and that yo yene kle me down pain
ebre mu mena mo e ka sɛ dwumadie so no abusua no ebuofu abusua no buofu abusua no buofu pa 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 sansin sin mi ekusi wo America bridge mem ana sa bufu isi ana sɛ wura yi wodi na bufu akyi ne nim adekode pɔte pa enam so ma agya ɔkɔhwɛ tu sɛ odi bisi na yire so no ɔbɔ ne tu aku no ato atwene yayayaya ebi ne mo ka sɛ ebi so abefa no fa no kɔ ye ne kyɛ sɛ awale mu wale no onye ne gye ebi ɔban etete ne pa eno na agya sɔfo nso no wanti man hyɛ ne bufu so ma enam so ɔkɔhwɛ sa nsɛnsɛ mu yi na kɔ so kɔta me a ja okoto edebo na bi kura so bi sa na so fukra de edekura na onye etu ibi so he o ti amre kan bo chimba mu de se tu to de easy enti so fukra de enke ni kwase nke tu ben no na enso no aja ebufu de enya basi ya ene ye se kan wo eto wo bibia obi atimi de de wo eno nti nkofo e ka ho sensem beberebe e se ade aso fo no eye no de in fact wa anya de wati ebusua no eye kese wa ma ebusua no ho ana aba fie pa frise omode hie no no oyo bia oboa fie pa 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 oboa fie nti omani dano so yie pa omani dano so a kese omade ba ko pe eno no omode hie no no fasika semu na do ye mu kese oba ne de oboa busua ne pa no munnim adekode pote pa enam so e ma sambre no be ma no timi ko hwe tu se ne odi bidi sa oba we enya ene kuna to atwene atase fosa asiso bibiri na no samre mi no mukase no akoya roho asifie ye pa akoya roho asifie ndi sansen semu die die koso ye gusu edie kire die dum suko abo wuro mako hunu se ah ne die kura na nam so a eba ya osofu yi mu ja otimi atwen tu de ebo no kunu ne ye ni adofo mo ben sofu yi nso no kasa edididi nkomo samre ye pe adekode pote pa nam so ma sa osofu kese yenim de amamfo se man kura man ke fa sofo no ntun de so enso esan se sofo da no so de sa mere de e be fro no nemum de akado ne nyankopon ntem ntim pimpim ade sa mere de pimpim no aja de abeto ye nim ma ye bo mama ne ane se aja nko be fa wo ne mo do makọ ne so no fofi anto ata ne pervoz wo biala ba mo ehm ndi sa mere de ja abro ho na sofo yi ama no akwa kwisi fi din ama na kwisi fi ye pa frise dia abushane kan se wati omunsun mo pa wati omunsun mo kesi pa 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 papa. If you say umunya bay, umun hojo, a munchumun nim at the codia, the umun nim at the codia, umunim at the codia, tim, aja, a minister, and ukraine, a woman, a moon ukraining in a baby daddy. Ama, we are see any other fooling in a gun of fooling in a moment, which to venture, mohuno, sedie, and num so potty, pa, and premenum casino, a sophie, uray, a buffoo be shed, ma in the codia, and num so, and mass ambreno, what my cute. Na odi abo ne re ni ho kani a wati sika aye ne ho ade a wala no aye ne paper a dis of mame a won ne ko eba ne won da sole ko ba ade nyina no odwane kama kama mane di na ne prepare me no mu ka se wachuchu na wati mi di abo no ekono nti samre de and some of I will be a Canadian national, a minimis and para, said the city piano, a monocron, a baby daddy, and my we are singing so at the codia potty, pa and numb so, and my sophomore with Timmy Edisa, a bibacassa, and Yambaran Samanson, a minimis and para, a berry seminal, a monocre, a baby daddy. Somebody the gunner for Brina, any Edisa, and since some etchy, and TD Gusu Ewe, the monocre able to be answer. Ninyi na bebremo ewo sa akenkan enkase boy eso e do bibia si munkoso na munhwe na munhye na mun subscribe na mi wo na he ina bibia bisi ewo kire bia so no yemfa ehintam ebeden na be baba tu monim ama mohun di ewum enyina yeda obibia ase